Umubano w'u Burundi n'u Rwanda wakomeje gutosekara ku rugero rutarigera rubaho. Ibyo bikaba bibaye nyuma y'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza, aho yashikirije amajambo ababaje kandi ateye ubwoba. Akaba yarabivuze ari mu gisagara cya Kinshasa ku w'Imana, aho yari kwaragirana ibiganiro n'urwaruka rwa Kongo, aho yarubwiye ko agiye gukora ibishoboka byose akarufasha gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda, kandi akavuga ko umuntu wese azagerageza gukuraho ubutegetsi bubi buri mu Rwanda azamushyigikira. Ariko akaba ari amajambo yababaje abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda babona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu atazi, kandi ko ariko arita kurisongoye umwanya n'umwanya aya majambo ariko aravuga ashobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ariko amasoko yacu akavuga ko abajyanye na Perezida mu gihugu cya Kongo bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari amaze kuborerwa kubera champagne nyinshi yari yanyweye, akaba ariyo mpamvu yashikirije ayo majambo ateye isoni kandi ababaje. Benshi bakavuga ko aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza muri no minsi ari amajambo ashobora gusiga asambuye ubutegetsi bwiwe, kuko biraboneka neza ko amajambo ariko aravuga abarundi batazigera bayihanganira, kuko ni amajambo abiba urwango hagati y'abarundi n'abanyarwanda mu gihe bari basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza. Ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi atanguye gushaka ibyitwazo hanze y'igihugu kugira ngo abarundi bahugirwe ko u Rwanda rubanga, amaze bibagirwe ikibi bariko barakorerwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko abarundi batari bake bakaba baramaze kumuhinyura bakavuga ko rwose igihe kigeze kugira ngo basezerere ubutegetsi bwiwe, kumva ajya mu gihugu cahandi akanywa akaborerwa kugeraza aho avuga amajambo ateye isoni nk'ayo yashikirije. Biraboneka neza ko ibi bintu bitazoroha, kandi biraboneka neza ko igihe cyari kigeze kugira ngo abarundi basezerere intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Ariko ibyo byose nyine abarundi bakavuga ko batazigera babyihanganira, kandi bakavuga ko niba mu mugambwe uri ku butegetsi badashobora guhindura Perezida Evariste Ndayishimiye, uwo mugambwe wose uzagenda, kuko n'ubundi ari umugambwe umaze imyaka myinshi wangiza itunga ry'igihugu, kandi akaba ari umugambwe ubitse ibihanganye byakoze amabi menshi akomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abana b'u Burundi bari hanze y'igihugu, abandi bakaba baranyurujwe bakaburwa irengero, abandi bakaba barishwe. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kuvuga amajambo ateye isoni yagiriza ingorane ziri mu gihugu ko ziterwa n'igihugu cy'ibanyi cy'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko muhari rede itabara ucumbitse ku butaka bwa Kongo, kandi ko n'ibitero byose bituruka ku butaka bwa Kongo. Ibyahise byereka nyine abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo yose avuga abari amajambo yo kumasamaza, atabari amajambo yitondeye, kandi abari amajambo ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu idonido rya makuru, aho tuza kubabwira ibiriko biravugwa nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikirije ayo majambo avuga ko nyine yagiye kwifatanya n'uwo wese azagerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko benshi bakaba muhanura ko ibyo bintu atabitinyuka, kandi ko atabishobora, ahubwo ko ubutegetsi bwiwe bushobora kubigenderamo. Turababwira n'andi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ari umurwe wishize hamwe kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa CNDD, ubutegetsi maze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abanyagihugu, kuko u Burundi n'abarundi bari mu ngorane zidahera, kandi batewe n'ubwo butegetsi mu gihe boneka neza ko atani intumbero ubwo butegetsi bufise kugira ngo bukemure ingorane ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye akama mu majambo adafise ico amaze, adafise n'ico amarira abarundi. N'amakuru menshi tukabateguriye tugira ngo tubashikirize, ico wosabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida w'u Burundi yemeye gufasha urwaruka rwa Kongo gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye urwaruka rwo muri Kongo ko azorufasha mu kurwanya uwo yise umwanzi warwo u Rwanda. Ari Kinshasa ku murwa mukuru wa Kongo, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko u Rwanda ari we mwansi wa Kongo n'u Burundi, kandi ko bikunze ufasha kugira Perezida w'u Rwanda atembagazwe ku butegetsi. Aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavugiye mu nama yagiranye n'urwaruka kuri uyu wa Mungu nk'imboneza y'ubumwe bwa Afrika mu gisata cy'urwaruka amahoro n'umutekano. Muri uwo mubonano umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyariye umunwa mu gusubira kwagiriza u Rwanda ko ari rwo mwansi w'akarere kose ka Afurika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka y'igihugu ciwe gihana n'u Rwanda. Kuri we nicyo tembagazwa n'icyatuma ubutegetsi butembagara bwo mu Rwanda cyose yagishyigikira, akaba ari amajambo nyine yababaje abarundi n'abanyarwanda batari bake, kandi akaba ari amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuryozwa umwanya n'umwanya. Mu majambo yavuze mu rurimi rw'Igifaransa yagize ati: "Kwarugaye imipaka kuko twarabonye ko batubeshe, kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abaturwanya ibiro bikuru by'umuharire dutabara biri mu Rwanda. Nibyo ubwo butegetsi butwemerera ni ukwiyorobeka gusa, kuko ntibigeze babaduha. Aho tugeze tubwirizwa kwandanya urugamba gushika aho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi, kuko nibaza ko n'urwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere." Ariko ayo akaba ari amajambo nyine yamaganiwe kure, kuko urwaruka rw'u Rwanda rurakunda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi rurakunda Perezida Paul Kagame ku buryo buhagije. Akaba ariyo mpamvu aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ataho ashobora kugera, kuko abarundi n'abanyarwanda barazi ko Perezida Kagame Paul yakoze ibikomeye, kandi barazi neza ko akunzwe cyane n'abanyagihugu be, kandi barazi neza ko ari gukora ibintu bihambaye cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo yavuze rwose nta n'umwe yigeze ayaha agaciro. Yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nk'intumwa yawo mu gisata cy'urwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye urwaruka rw'abakongomani ikinshasa ko yiteguye kubafasha kurwanya uwo mwanzi. Yagize ati: "Iyo dufise umubanyi mubi akora ibyashoboye byose ngo aduturumbanye, dukorera hamwe natwe kugira turwanye uwo mwanzi. Ariko icambere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda, hanyuma abandi tuzoza kubafashiriza aho mugejeje. Ubishatse twategura ihuriro muri urwo rwego rikabera i Bujumbura, rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari we u Rwanda, nibaza ko abanyarwanda atari wo mutima bafise, kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga Tanganyika. Ariko rwose abanyarwanda bajyanagayo amafaranga, ntago bagendagayo ku buntu. Akaba ariyo mpamvu n'abarundi benshi basaba ko iyo mipaka yakongera ikugururwa, kuko babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu ariko arakora ari kubahemukira ku rugero rutarigera rubaho, kuko iyo abanyarwanda bazaga mu Burundi bazanaga amahera menshi, bigatuma abanyagihugu bose bagira inyungu zikomeye. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we yahisemo inyungu ziwe zonyine zo gukorana na FDLR, akibonera amafaranga amaze akagumya akazi zingira amaboko imugongo y'abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi. Amajambo ya Perezida w'u Burundi yakiriwe nabi mu Rwanda, naho leta atacu irayavuga ko uwuserukira u Rwanda mu gihugu cy'u Buholande ambasaderi Olivier Nduhungirehe yayiyamirije ku rugero rutarigera rubaho. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yagize ati: "Ntibyumvikana ingene umukuru w'igihugu cya Afurika atangaza ku izina ry'umumwe bwa Afurika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwiseye muri ico kibanza, kandi yaciye kubiri n'amahame y'uwo muryango, kandi agomba kubibazwa byanze bikunze, kuko ntago u Rwanda rwigera rwihanganira umuntu nk'uwo." Haheze indwi zibiri Perezida Ndayishimiye yugaye imipaka ihuza ico gihugu n'u Rwanda. Inyuma y'iyo ngingo abamenyeshamakuru babajije cegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ko u Rwanda rubitse abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi nk'uko rubyagirizwa, n'ibyagirije u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma, kandi rukavuga ko ibyo bintu bitigeze bibaho, kandi u Rwanda rukemeza ko atamitwe n'umwe urwanya leta y'u Burundi ucumbitse ku butaka bw'u Rwanda. Ibyahise nyine byereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo yose avuga ari amajambo yuzemwo uruhendo rwinshi cyane, kandi ari amajambo yo gusamaza abana b'abarundi. Bamwe mu barundi bapfunditse guhu guhabuza demokarasi n'intwaro ishigikiye ku mategeko mu Burundi, bavuga ko badashobora kwihanganira ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe akomokamo, kuko ni ubutegetsi rwose budaha agateka munyagihugu akwiriye kandi akabura ubutegetsi buboneka ko bwamaze kuroha igihugu mu manga ikomeye cyane. Uwo mugwi uvuga ko urimwo amashyirahamwe ya politiki, imigambwe, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, abarundi baba hanze y'igihugu bita diaspora, abamenyeshamakuru hamwe n'abandi barundi banyotewe amahoro, ituze, demokarasi n'intwaro ishingiye ku mategeko. Urwo runani rwiyemeje kugarukana mu gihugu demokarasi intwaro ishingiye ku mategeko hamwe n'iteka ku munyagihugu, ruvuga ko rwabipfundikiye mu mwiherero bw'iminsi itatu wabereye mu gihugu c'ububirigi, aho nyine rugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo rukureho ubutegetsi buri mu Burundi bubicane. Iryo huriro rivuga ko riteye intege abo bose bari mu nzira yo kubogora Uburundi bumaze imyaka irenga icumi mu ngorane zitewe n'uko leta ya CFD iterekwa ibiganiro bya politiki. Uwo mugwi usaba amakungu kuzogondoza leta kuja mu biganiro bya politiki bidakumira birimwo abanyepolitiki n'izindi mpande zose zaba izo mu gihugu canke hanze y'igihugu. Urwo runani ruhamagarira abarundi gutemera kubandanya bacenyezwa n'intwaro ya gahotoro ya CNDD, intwaro imaze imyaka myinshi ibapfukamye mu nda. Munsi y'iryo tangazo handitse ko uwipfuza amakuru ajanye n'iryo huriro yobaza Bob Rugurika Frederic bamvuga inyumvira hamwe na Justine Nkurunziza, bakababwira ibijyanye n'iryo huriro rigiye gukora ibishoboka byose kugira ngo gitabare Uburundi bumaze iminsi buri mu karwi kibisuma kandi akarwi kajejwe kwica abanyagihugu, akaba ariyo mpamvu nyine benshi barundi bavuga ko iryo huriro rigomba gukoresha imbaraga kugira ngo ritabare igihugu, kuko benshi babona ko igihugu camaze kwinjira mu ntambara, kuko benshi babona ko perezida Evariste Ndayishimiye adakwiye kuba arongora igihugu bivanye n'amajambo amaze iminsi ashikiriza irutera soni, adakwiye gukora kuvugwa n'umukuru w'igihugu kugeza naho umugambwe wiwe umwihakana ukajya kuvuguruza amajambo ateye isoni aba yashikirije. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru kwari kwabateguriye. Ibihe byiza, nibyo ndabipfurije.